ariko ijambo ngomba kuvuga no ubushobozi bwo kwatura
igice cindwi aricyo cyanyuma mushikirizwa kuwa Mungu
woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana WhatsApp yiwe ni
79 54 14 29.
Urashobora kandi no kugusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe
ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi
ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishingiro ya Hope Church
ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard
ijambo riri mu kanwa kawe uri kuri gaspia uri kuri yonona uri kuri injira mu bintu bitakuraba uri kuri injira amajambo adakenewe uri kuri injira mu ngorane zitarimo
uga amajambo make meza
kuko ijambo ry'Imana ngatwa amaze gusoma ku Imana ishita ibyo bakozi amen kandi cyumubwiye mu kanwa Guarura, mi-a cărit cumul cu atașa tevzen go wiri kwa mbakore wiri kwa mbakore utaku faulolo utaku faulolo kandi inge naza gufa zobi kukweke na kona hao kukwe angu ala vimu fata azo kusuri na kona mungore ngu we bibi angu we wiri kwa mbakore na kona we uzo mtari la bazungu na bashinwa kana zo wabja none si wabja tu Bano sa desa. Ijambo tubyihoraho turishize mu gutu kuhoraho.
Nitegeza kuba uko nyine twareka. 14:28
Babarire utuku ni kuhora hagize. Utarahiye guhoraho kwiwe uti byo yumvise mwivugiye nibyo nyene azobagirira. Amen.
Amen. Ibyo mwivugiye byose yiyumbiye mwivugiye nibyo azobagirira
ibinite ndabivuze none
suhoraho wavuze ngo mana ya yewe dopanje ibicumu bitahwasa none atabiguhaye wumva atowakurenganije ubundi nawe agacavuga ati mana ya nta kwezi kuzohera je ntari inkoko nabikuhaye azoba kurengana Mose azomuha ibyo yivugiye sijui ko mumeelewa Mose azohabwa ibyo yivugiye ufite agakobwa gatanga ibuguruguru mu gishingo cyo kukasengera utagiyobya ngo wewe utaretse amimba wewe uzonzanira imbanyi ngaha wewe nigereza kubona ibyo byoro bya uzonzanira imbanyi ngaha azoyitwara wewe agahungu kanje nari nakwize none raba ukisiga utaye ijoro wewe Tanzania mugore ngaha. Tanzania umuntu ngo wateye inda ngaha. Udakomerekeje umuntu w'abantu. Batagufunze wewe. Ejo bakamufunga ngo nubone. Nari nabivuze. Ega niba babivuze. Bano se desa. Ivyo wivugiye muka. Utugomba dutangure kudika. Mazima. Amen. Usore ijambo. Iharuye. Ikigiye kuba mu buzima bwawe. Ikigiye kuba mu buzima w'umuryango wawe. Ikigiye kuba mu buzima bw'umubyeyi wawe. Ikigiye kuba mu buzima bwa papa wawe, bwa mama wawe, bwa bana bawe, bw'umugabo wawe, bw'umugore wawe, bw'umufiyanse wawe. Bw'ubuzima bwawe utangure kwibuka. Kandi mu majambo make ube wavuze ibintu byinshi bikenewe. Haleluya.
woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni
79 57 14 29.
Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe.
Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.
Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishingiro ya Hope Church.
Ni mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.